So, ake siye kuyona ke le amplitude le. Le amplitude esikhuluma ngayo. So, I amplitude mhlasimbe ube wawe walizwa lelo gama before and it didn't make any sense when. So, ake zama ukuchaza ke ukuthi iqonda ukuthini I amplitude uma sikhuluma ngama waves kodwa and pulses. So, naye ke I pulse la eyodwa, yabo? I pulse. So in amplitude, it is the maximum displacement. Maximum displacement of our particles from their rest position. Rest position. Iyona yipi? Yila kade I medium, ama particles of the medium la kade khona. La kade thule ithulele khona. But kwadlula iwave and they gained energy. For a moment, enza njani? Aqhuma o ayehla. La egqume khona I highest point or the lowest point kuba yini amplitude. Kusho ukuthi I distance esuka nje la. La phezulu. Yona amplitude yethu, yaba? So njalo mekhuluma ngeamplitude, sikhuluma ngalento. Usually iunit esiyisebenzisayo for iamplitude is meters. Okusho ukuthi most of the time kwama calculations you have to convert between o centimeter no millimeter abanzele uthole ama meters. Okay, fine. So unento ofisa siyibiza ngepulse length, which means la iqala khona kuleli